dano gayga u dhintiyo keshkii aan murtada ku damaynayo gar hayaa dalko geesidii dano gayga u dhintiyo keshkii aan murtada ku damaynayo
Hayat al-Qur Hagaman 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 hagabsan, gar hayat alku.